kuzana imyidogo mugabo ari utuntu tumwe tumwe za guhera no kugira ngo ishimangire ko igikorwa cyakozwe neza kandi cyagize akamaro. Ikintu cya mbere ntahura kuvuga gushimikira ko cyane cyane ikintu kijyanye n'amakinga yakora taxi vero nyakubahwa mushikiranganji kuko ikintu kijyanye n'amataxi vero kugira ngo ntawotinya kuvuga yuko ikintu cy'amataxi vero aho cyari kwiye gukorwaho burundu kuko iyo urabye neza ni exploitation de l'homme par l'homme. Uravye umuntu akura umuntu hariya a uwo muntu ugasanga apima ibiro 50 yikoreye umuntu w'ibiryana na 30 na 40 na 50 akaba yabura mukura hariya kuri Paul amuduga na hariya wabo nabana agenda nyuragira mu miduga agezi wabo nabantu agaca amuri habaheri igihumbi cyangwa igihumbi na 5 yakuba mushiranga gende gaza yo kwiho ari exploitation de l'homme kuko uyo muntu ashobora kubaho imyaka 5-10 mu gihe agirwa muri ibyo bintu agaca ahembwa ayo mahera uyo muntu agaca ta yiriwe muri ibyo yashika ana usanga atafunguye bikwiye uyo muntu agaca genda agacararira le boisson prohibé uyo muntu ashobora kuba aho ngo azomare n'imyaka 5 akiriho bisigura ko abantu bose bakora amataxi vero ntibashobora kubaho na gatoya ngo bazomara imyaka 3 cyangwa 5 ruva ko mu minsi iza tuzaba dufite abantu bose baheze bagashobora kuri kintu na kimwe abantu bose bakora amataxi vero ugasanga abantu banyogaye makinga amakinga mwe sinagwabo nayo bakotesha amakinga bakotesha rero agaca muri averse ugasanga ari nawe yarotse yo verse manye agacarara ubusa agaca genda muzomura abantu ba taxi vero kenshi uzosanga bari ko barahekenya imyumbati ibiyoba ibyo bishobora gutunga umuntu akoresha ingufu nka zika franchement parola ahubwo abajejwe ba dufashanya abajejwe intwaro ikintu tugisigure neza neza tugisigure neza leta ifata ingingo ikintu cya transport reminere ku makinga gicibwe gihe icyo yoho icyo takivuga kubera yuko tuba dukingiye dabo ubuzima bw'abantu ikigira kabiri aba bantu makinga excellence monsieur le ministre abantu makinga mu minsi heze uwo bazaho bahora barara nabo bitwa ngo bari babagije ngo nabakuru babo babaserukira ntibaziye barara bahora barara muri zanzu muri zanzu zari zarubatswe anarishikema imbaho mu makanivo mu mashantiye hehe n'abo bantu birirwa barakora bakajyama mu nduze mu mashanti bakajyama muri zanzu z'imbaho zo ngaha agacongera akazinduka akazinduka muri bya bindi bisigura ko abo bantu niyagwaye nashobora kwivuza bikwiye bisigura ko rero abo bantu abo mu minsi hatagize igikorwa abo bantu abo tuzusanga dufise abantu tubona bagenda mugabo barangutse baheze icyo rero je wico ndibaza yuko icyo ariko ikintu cya mbere abantu bufatira ko kugira ngo nimibo buri dukingira abantu amakinga barabikore icyo yageza gukora icyo ni cya mbere ku bijyanye n'amamoto amamoto nibyo amamoto twese turazi ko ari icyuma kibangutse cyunguruza abantu ariko kandi nyakubahwa mushikiranganji uravye amamoto muri sirikirasiyo rutiye ingorane yari asanzwe ateza cyane ngira ngo nta n'umwe atazizi amaksida barazi ngene byari bimeze mugo turashobora kwemeza kuva iyi ngingo ifashwe yuko hari ikintu cyagabanutse ariko kandi nitwibagire yuko nayo mamoto yose yakora transport reminere nta nimwe ni nke zifise autorisation de transport reminere izo moto rero nyinshi zafise autorisation de transport reminere zigaca zongera zikagenda gukora igikorwa nk'icyo nacire nibaza yuko ari amakosha kuko kuko muri ico gihe nari tari ki hahombera je nibaza yuko kubera ko hari moto nyinshi zagumye zigendera muri yidyo bagura bakanze ko ari affaire et promenade mu gace bagacabashira muri transport réminéré je nibaza ko izo moto nazo nyene izo zakozwe ku kazi nazo nyene bo zidanifye kugira ngo tubanze zirihita buru ayo mahera zitanishe leta imbere y'uko ibindi byose imbere y'uko ibindi byose byigwa zibanze bazidanifye zose hanyuma ziheze zibanze ziriha amahera zitanishe leta hariho izindi usanga ziri ngaho zitagira n'impapuro zikwiye zitagira impapuro zimwe ariko ugasanga abapolisi baba bari ngaho bazicamande mugabo ntibigere barondera iyo dokima rero nibaza yuko aho bohera ngaho nyine kugira ngo muri izo identification nazo nyine zo turabasaba tubabaza naho wariye aho wariye amahera ya leta dabumva kugira ngo izo moto kuko tugiye muri ibyo izo moto ari muzoca muzugara zose izo moto muzava musanga hari izihora zifatwa zigisha zigumajya muri PC kubera bababwiye bati genda muri he amadokima aya bakiro tuva basanga valere borishi isigaye ari nini gusumba iyo moto bagaca bahibaje muri PC nuba hari ziriho zifashwe kubera amakabe nayo rero nkavuga nti ingorane nyamukuru twagize kuri iki kintu kuri kintu cy'amamoto nkuko abandi bayivuze n'ibitoro kuko ibitoro igisagara cyose babona ahari distansi yose babona abantu bikoreye amareservoir y'amamoto kabisa icyo carapiritivye ingingo yari yarafashwe ku buryo nabwiza aho hantu barabona guteye ikibazo kubona ko ari ikintu giteye ubwoba ariko kandi hariho mu myidogo ahanini uba bavuga n'uko bavuga bati shandakisho yabaye nto niwo mwidogo wa mbere uhari ubundi mwidogo ugira kabiri nuko bavuga bati bene zo nabo basaba amahera menshi batakiyaronka uwo n'uwundi mwidogo uri ngaho mugabo kandi ubwa mbere amahera yaragabanutse ku bataxi vero bambe ku bataxi moto bene amamoto amahera babwira verise baragabanuka mugabo ngira barasubira baraduza gatoyi kubera bagiye barabona yuko naho nyine baguma bakora ubu rero barasubiriye kuduza bamaze gusubira kuduza verisema vyerekana yuko umwuga uri kuragenda neza ivyo vyabaye ubwa mbere igihe twari dufashe tugifata ijyange y'ingo abataxi abazikoresha babwira bashebuja bati ubu shandakisho iragabanutse ntidushobora kubandanya tubariha ya mahera twahora tubariha 15,000 baca baragabanura bajya kuri disi ubu rero haheze iminsi barasubiye barabona yuko amahera ahari baca bongera baraduza basubira kuri 12,000 bisigura yuko bahora batangaza risema ya 15,000 bagatanga 12,000 je numva yuko ahubwo umwuga uri kurabandanya neza icyo ni ikintu cyerekana ko igipimo umuntu ushobora gupima icyo gipimo akabona neza yuko umwuga atacyo wononye rero nkavuga nti ingingo zose twufata ni uko kuri ibijyanye n'ibi byuma bariko baravuga ku byabaye byinshi biraboneka neza yuko ijyanye na rugisirima hariho akagorane rero kabaye jewe ndumva neza ko abantu bosubira bakaraba n'amadokima ayahe bosaba mbega birakenewe yuko ibyo byuma bariko baravuga tuvyegeraniriza umunsi umwe kugira ngo birekane yuko turabe ko bihari kuko birashoboka uwo munsi tugufata duti ku wa mbere uza izo moto mwavuze muri mukaza zishyire ku kibuga tugakereya kuruwari mukamuntu uzeye muri ntahangwa tugakereya kuruwari tuzikeneye aha muri side dukeneye turakereye kuruwari tuzikeneye aha ku kibuga izo moto nimwazisangaho n'ayo makinga nibayasangaho yaba ya presence physique ma muzoce mwanda kwa mamutahi nibaza yuko irashobora kuba solution itomoye ishobora gukiriza ibyo bibazo byose abantu bari ko baribaza nimba ari muri mukazi bakavuga bati izimo tutugira dukreye kuwa zose rasamblema naha baheze fizike ba umwe wese azane azararaba yuko iyo moto yazanye ihuye n'akaranga muntu yiye idahuye n'akaranga muntu yiye iba ubujye tanke kuko tuzotora byinshi muri ico gihe byinyegeje